ndabaramukije mwese abankurikirana uyu munsi ndabafitiye ikiganiro cyihuta ndiko ndakora mu buryo bwihuta inkuru ngomba kubashikiriza yihuta ijanye mutari mumenyereye kumbure ko ndabashimo biganiro ndabashikiriza ndabaza kubamenyesha ibintu bitandukanye bitari bike mpereye ku by'amabanki byabaye mu banki yo muri Amerika n'ibyabaye ku ma crypto money ndaza kugaruka no kubijanye na Web3 ego mevyo n'izo nkuru ngiye kubashikiriza mu buryo bwihuta kandi ndifuza ko kiganiro kizakubanezereza hanyuma kumbure tuze kwakura icyigwa n'icyo umuntu kumbure yo kwitega no bigiye gukurikira rero ntatevye abantu bamenyera ibintu bya crypto money murabibona guhera ejo cyane cyane cye muri no minsi muri inondwi murabona muri ko maraba ma crypto money en general mu buryo murabibona ko yakorotse yatakaje valeur ko murabizi mu minsi heze egome turi muri periode yitwa bear market ubwo ama crypto money yatakaza valeur ariko mu minsi heze yari inanase nka bitcoin irashika kuri 25000 dollars ariko muri no minsi murabona yaciteye ikoroka kandi murazi bitcoin nitwa izindi zose iyo yaduze n'izindi ziraduga iyo yakorotse valeur n'izindi zirakoroka valeur murabona rero ya zakorotse valeur ariko ugiye kuraba ejo byabaye ibindi ubwo crypto money ya bitcoin yashitse mu 19000 by'amadolari mucha mwumva urugendo yari imaze iminsi iri mu 25000 dollars gatibuka buro buhoro mugabe igiga kitibuka cyane gose kuryo ishika mu 19000 dollars abenshi bari kuba ribaze byari byo kuko bitcoin irinzi tibuka izindi zose zirakwirikira ni ibintu bisanzwe niko bimenyerewe yo benshi bari kuba ribaze byari byo timbega habaye iki mbega ma crypto money nyene byayo bya bimeze gute ntibatahura byari byo ariko rero ku makuru nabarondereye acukumbuye neza atarimwo ibihuha nuko cyambere ngomba kubamenyesha ariko haraba ikintu no vuga cyo gutera ubwoba abantu bafite ama bitcoin ya ma crypto money kuko muri bino bihe murabona isi iri mu bihe itwo kwita by'ubukene biriko biraba ariko haraba ubukene bukabije ku isi ibintu bidasanzwe murabibona namwe n'ivyo mubona rero ibihugu biko birabona yuko bari mu bihe bigoye barabona yuko ama crypto money amwe yo boya promotinga akaguma tera imbere muri bino bihe kumbure idolari ryo cyari takaza valeur gusumbya n'amaero agatibuka niyo mpamvu mumaze kubona bamaze iminsi baza baraduza ico byo bitato dentere muri Amerika ndetse no muri New Europe yene naho nyine bamaze iminsi baduza byo bitato dentere kugira ngo bagerageze barabe ibyo bibazo ariko biraba byo mu banke amafaranga ariko gomba gutakaza valeur barayiko boshura kubitorera umuti ariko ntimwibaze ngo biroroshe rero inkuru ngomba kubabwira ngiye ko nsongora nuko ari ama banke abiri akomeye yo muri Amerika yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banke zahomvye zimwe zarabivuze guhera ejo aronka banke yitwa Silvergate n'iyindi yitwa Silicon Valley Bank iyo Silicon Valley Bank ni banke yagira 15 ma banke akomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma iyo Silvergate nayo ni banke yakorana ndetse n'ama crypto money ku buryo abantu bashobora kubikura amafaranga yafise ma bitcoin akagenda gatora amadolari amerike ku buryo bworoshye ndetse bayita banke crypto money kuko yakorana n'ama crypto money kandi ku buryo bwemewe n'amategeko izo banke rero zibiri zahomvye mu ndwi imwe nukuvuga ngo ni kibazo gikomeye aho abantu bahurira ku mabanki bagiye gutora udufaranga twabo bagasanga amabanki arugaye murumva n'ibintu bidasanzwe bigoye kwihanganira kuko amabanki akorera mu cyo bita systeme de dette amabanki akorera mu kintu systeme monetaire basé sur la dette ibyo navyo bica bitera icyo bita hyperinflation ubwo ushobora gusanga rero amabanki mu mafaranga badepoje abantu amwe amwe bakiye baza kuyakoresha izindi business ugasha usanga rero barakoze nk'ibyo twokwita twovyita nk'akazi no ko barashobora guhomba ugasanga bahombye iyo bahombye rero ushobora gusanga ari abantu bakeneye udufaranga twabagiye kudutora bashobora kutubura muri ivyo vyose ko ari kibazo ikindi rero cyateye iryo koroka ry'ama bitcoin nabibabwiye Leta ya Amerika yaragombye kudampinga isoko ry'ama bitcoin kugira ngo barabe ko byobanza bigatibuka kuko babifisemo entere baravye ku $1 ko yatakaza agaciro icyo bakoze rero Amerika irafise ama bitcoin ashika mu 1945 bashoboye gutora yatsa abantu abasuma n'izindi muzindi nzira uko vyagenze sayo batukuza amafaranga ariko bayaronse mu nzira zitandukanye bayatse n'abahakere wasanga bagize hacking bakiba ama bitcoin ayo mafaranga rero Amerika yarayagumije yabika neza ama bitcoin rero baraheruka kugurisha mu 1000 bishika nka 10 n'ibindi vy'ama bitcoin kuresha angele yitwa Coinbase ivyo byose rero rinzubumba na ama bitcoin menshi yagiriye ku isoko icyarimwe bakayagurisha biratuma isoko ricari dumping kandi byaba bigize nibigira nkane rero benshi rero bari kubaribaza impamvu rama crypto money yakorotse mu buryo bwihuta batibaza ivyo ari byo batamenya ivyabaye ariko nivyo nivyace bikurikira rero hariho crypto money iri mu mura imwe bita ama stable coin yitwa USDC nayo nyine rero vyaciye bishikira icigira kibazo icigira ico bita the peg n'ukuvuga ni ntango y'ico bita gutibuka kwayo ya uri stable ingana ni dollar rimwe ubu muri no mwandiko ndababwira igeze kuri 0.94 dollar ubusa ni bice 194 vy'amadollar yatezwe kuba ingana ni dollar rimwe ivyo byose niko biratuma isoko rya crypto money muri no mwanya mubona ritifashe neza hari bibazo vyabaye nokuvuga rero nababwiye yuko hariho na kampanye yo gutera ubwoba kugira ngo kumbura bariko barapromoting ama bitcoin babanze bahagarike kugira ngo babanze barabe yuko ifaranga ryabo ariryo gidolari kumbure ritobandanya rishita ariko ivyo ntimwaza navyo ngo biroroshe kuko bamaze kumenya ama bitcoin arazi ko ari decentralize barayabaragyuma ko ninacyo gituma abona bitcoin mwisanzwe iba yaramaze gusanzara iba yaramaze gupfa ariko kubazi impamvu yatumye bitcoin ibaho byari byavuye ku kwihomba ubukene budasanzwe hari habaye ubukene ku isi ama banki wasanga ari karemprima ama money akaba ico bita inflation urya ro bitiriye Satoshi Nakamoto yakoze bitcoin yararavye kuri ivyo arasanga rero iyo systeme irakwiye kuronka ikindi alternative kisubirira cyake kikaba amparalele niyo mpamvu ro haje ya crypto money ari byo bitwa byitwa money de peuple system itari controle nuko rero hamwe n'ivyo rero hari byigwa cyo twakura ari byo bijanye na za web 3 web 3 web 2 web 1 tukanza tugasigura neza ivyo byo kubata bitahura kuba dashoboka batahura neza ico mu twita web 1 ni ya mu myaka ya 1990 gushika mu myaka ya 2000 aha ama media socio atari bwaze nkuvuga ngo warashobora kubona kuri internet ibintu nyimbere b'iminyamakuru ukabisoma ariko udashobora kwandika ngo reyagise ugira icyo uvuze ugasoma gusa ukinomira nkuvuga rero yari periode ya mbere ariyo yiswe web 1 web 2 nayo rero yacikurikira ni gihe washobora gusoma inkuru hanyuma na ukandika ukagira ukenteragisa ivyo ro vyazananye n'ico twita za Facebook na YouTube na Twitter murana kuri Facebook umuntu ashobora kwandika abagenzi bakagira like bakavuga bakagira amakomantere no kuri YouTube nuko no kuri Twitter nuko ariko intambamye zihari abantu benshi badakunda n'ico bita centralisation ayo ma réseaux sociaux afiswe n'ama grande entité ama entreprise akomeye murabizi afiswe n'abantu kuburyo ujya myidodoro ushirayo yaba KYC email ajya amafoto mushiramwo byose babikontrola bakaba bifise nukuvuga ko wewe urinze utanga umwidondoro wawe ne nta donc nta ntuzi ubukifise ko nta burenganzira ubukifise ko ivyo rero niho bace biyumvira abantu binararibonye ico biyumvira ico bita web 3 web 3 rero nico twita decentralisation ikwiye ahubwo uposeda amadone yawe identite ubutunzi bwiwawe donc ibintu byose ufise ukabushura kubikontrola wenyine ubwawe ari uko bikamisha amafaranga ukabikamisha amafaranga atamuntu akwinjiriye nibyo yo muri yo ntumbero rero ndukuvuga ngo hari ntambara hagati ya web 3 na web 2 iyo web 2 rero niyo systeme ya leta igomba kutugumizamwo ari niyo mpamvu ariko yaraba ati none ko harimo ama crypto money ari decentralize kandi abantu bakabayijukiye none natwe dukore gute kugira ngo tugerageze guhangana niyo decentralization kuko ico mwomenya ama leta ntashaka ko ama government ntashaka decentralization nta yumva uko umuntu abayigenga akaba afite ifaranga akora ivyo ashaka atamwidondora musavye agakora afise umutekano udasanzwe afise securite afise anonymat total nkuvuga ngo akora ibintu yibere muri mu mwidegembyo udasanzwe muri iyo ntumbero rero ba mabanke cyangwa leta ariko arashiraho ibyo bita CBDC nkuvuga Central Bank Digital Currency izo rodi zaba zikorera zifite technology ya blockchain mugomba kuzikoresha hagatezwa kubamwo la permission nkuvuga yuko leta ibikuzi izo banke zaba zikuzi uko ukoresha amafaranga asohoka nayinjira umwidondoro mu yandi majambo ntabwo bizaba bitaniye na ya system yari hahora uretse ko iyo yazoba ari system electronic kandi ribaze sira blockchain mugazo bari system iri centralize nkuvuga ngo babashobora kontrola ibyo mukora byose amafaranga ndetse hari ico mudahurije ko na leta kanaka cyanke na banke amafaranga yayo kuburyo bashobora kuyabloka imfunguzo zayo bakazi bloka kuburyo dashobora kwinjira ngo turaye amafaranga ariko kubaza ibyo ama blockchain yama nka bitcoin nka karorero nta muntu ashobora kubloka bitcoin zawe uzifise ngo kubuze kubera ubufise imfunguruzo zawe ariyo modo passe winjirana izoro ni wowe ubuzifise abari bangagi wawe atari umuntu wabihaye ntawe ushobora kwinjirira ibyo rero nzo bita decentralization de la monnaie rero kuri iyo systeme za monetaire muri ko murumva ayo mabanki agomba kuzana azaba ari systeme nubundi ri controle n'amabanki kandi bashobora kubroka amafaranga bahakubuza no kurotera bibaye ngombwa ariko donc murumva ko ari buryo bwa blockchain mugabo butari decentralize niyo mpamvu rero hariko haraza systeme ya web3 bariko barayipromotinga n'abakunzi ba pinetwork musanzwe muhari murazi ifite bita ama web3 nayo nyene ko pinetwork irikira kora muri ubwo buryo bwa decentralization bashiremo ivyitwa web3 muri